Yeah. tauke a mata I whaamaro I tina o tua I a wasati I rana mori mau. A ma e ona so oi lea ma le sunga poe. So oi lea ma le mori mau te mei. Ia ona whaiu le le pese a le a inga a to fisili. Ia ona so so oi lea ma le mori mau le paresia o te whai. Santi, olo o lama a te mia tāua. Ule a oe pe ke whawhai e longalia, pe ke lau, pe ke whamisi o ngana. Ia o le lava o teimi, tu I ngātu I a tina amatua.
O mua nauti, ame whaktai le sunga, sa tai so I nara. Ale kadesia, whaktai mole a manoa, tu ngā sala. Whaktai mole mātu fō I nei. Ia male maro la ofenga rena choro de kalesia o la tombatua. Ale gata de nafa taro fat foi o tunga nuo aiga. Pot porto mai de ias, o e wafi o mai fa malo fa tae tan mai o to wao. E o sintana kuku o alma la utapa. O le vi ia leo la ufana o tene, I esfia. O ia sa mama futa atanu na oro mai. Tēnā whanau e o mai whaha. Ai mā puta ai e tausi mā oma, mā tamare aina. Leo whai nani fō lau a sfia. Sa ele a nana o sfia. E mate mā puta whatas, pa I wāram tau singa I a teatu. Ai pē tai o mai o ia. Sa I wāra o tēnā leo whai, a mea ulo e karatoni e tausi. Ia. Pa tai re tua I nau a. Whama na maina ngā nuenga. O nōn whātinga aina o ntino. Ai whātai o whapenan whama na maina ngā nuenga. Alo marua pēr I e tono ngā nuenga a le tua. Whātua ina whātai ne tu rā whātai tu ngā sara. Tai nama lo wanga ne maro o lo whatwhangaina wa mama. Tono le kāne sia I maise fōtne I aina. Yo sina mōtu a kupūrera nai. Whānu hata a tōru taimi. Yes, one for Yesu, amen it.
Said it all. What was one for boy bird? But it's useful to teach you from my weekend. You must feel it. You tell me that some lay over some. Some marrow, carries are more. That must fall. She's always there. Most of the girls wait for her. We are over. Of course, she's a humble person. Of what I know of her, when she came in Mara and told her, Kala was dead, she came your uncle. Later, they came to me, I was like, oh, yeah, Kala. Uncle, I could have fame of that name, and they found a habit with the other, the call of war. Yeah, that rumor I had for the other. We are for my host, my husband. Oh, this is more. There's not much to say right now, but I tell you what, she's in a better place. She's in a better place. She's suffering enough. In the name of Jesus Christ. Amen.
all the time. Feel why you're talking to the whole town and be tired. It's sure to find a winner. Tin Hanna Lua. And this is not to go to the top of the sea. I know. Bear and the Fasini family. I'd also like to welcome my Windstar family. Windstar family is my job. From day one, when mom was hospitalized through heart surgery, and the caring of my mother in the hospital, day and night, back and forth at work. This family of mine have been my support and have backed me up from day one. So Windstar, Mr. John, Windstar family, thank you for coming today. I know Mama is smiling down from heaven. She adores you guys very much. She was already part of the Windstar family. And I extend on her behalf our gratitude, my brothers and I and our family, to John, my president, and the rest of the executive team. Thank you for coming out. Sina tala ana ile. Soy fuor al mato tinao si fiel. Si fiel o tabata tu si bird. Voluna tinao o va sati fesili. O le nu sa fa na o el mato tinao. O ma si fa mo si ula American sa hapua. Le me o le ele champing o le cricket team. Ona whanau to lima o a ole o matua so waia o la uso le mwele fili o la uso Matthew o la uso John e a ai wiki ai alu ma ko kamale o the chairman e a loki na ele loki na ia mei o kenge. As you can see at your program, only 5 boys, no girls. I remember o whanau loki na I'm only your sister, monkey, or cacoa. But I don't know, son. O coffee, if I am one, or come. O father, I give up. And then when her first grandchild was born, Lenny Mayuni, I swear that day, mom was jumping up, shouting, hallelujah, about time. Finally, a girl in the family. And then down the line came another girl. And another girl. So mom got lucky at the second generation of her line with girls. So she was happy and very proud to have girls in our family. But mom's grandchildren, we have seven grandchildren. Leli Mayune, Leilani, Jermaine, Sophia, Julius, Emmanuel, and Manu. See the Talapupu, Leola, and Sophia, and Samu. So, what is now lying? Fatmaunia, or Matotina, or the Tosin Matua here. A Matuola makes our boy. All my shows are those children. A Makua Fasola Mafo Fama, the men Makola makes our boy. Or the Oke on the Makua. E alo fai ma ho se o se ma kinga. I lo na tapa fai na tapa fai na tapa si na fai ma tu sa. But mom never says a word. Fai alo na lo na tapa fai hoi. O le tau si na tua. O le lo fai o si fia e o na ma tua. Na uma fai alo na o se o grapa ya tatusi. Na pago na fai a si fia sa mua. Na la o. O hi mu ma ala na kama na reina ria ne. Nei foi reita o. E ni ku mala tau si me ia mama. Ma wala tana ia hafa mai mei. Tau si wha me lo matua au wha me iai. O le ane lo te leo le leo a mama. O le skari ngā le skari. O mako maa sangi wha le leo le mako grandma. Tala u fwoi le tūra na ganga le atua. Na wha ala ina mai si fia i Wilmington, California. It was a revival service at Wilmington Full Gospel, First Mormon Full Gospel Church. Mom told me she went to a revival church as a youth, got invited by her brother and her sister. It was a Lema service. She went to youth service that night. She got saved, went home, and started inviting her whole family, mom, grandpa, all her sisters and siblings. She got saved, and she accepted Jesus Christ in Wilmington, California. When she went back to Samoa, she served under the leadership of Pastor Tofsi Faitoni Mangel, and that's where she started having kids, me and the oldest, and we were born into the church. About 1994, we moved to California, where we also served under Pastor Savini. When we moved from Carson, California, we went back to Hawaii. We started talking. We came back to California. From California, we moved up to Seattle. We are now serving under the leadership of Pastor Tumasala Fuma. Mom was a very religious person. I swear, every day after I get up from work, I go home, I tell my mom I'm tired, I'm going to bed. Oh, no. You don't get it if I go out on a piscine or a team. Put out of my way, if I can bump someone on the way, I'm going to go out on a piscine. I'm going to find my way, if I'm not pushing, I'm going to let it. But looking out of my driving force, go with my way. Put out of my way, I'm going to go out of my way. If you find yourself, I don't know. But looking out and pushing my mouth, go further. You want to go out of my way. I feel I'm not going to looking out and go away for good. And be all of them on my phone. King out of my way is a Kenya, from where looking at Al Pedro. How to auto shop to now the past 2 months in the fun bar. From 2 months in the shop to now, yeah. Main, I want to get all my promise to me. Mom told me, if when that day comes, when the Lord calls her, don't forget our promise. Her number one promise that we spoke of was to take care of our family. We don't have a dad, and we consider the father figure in our family. And we made a promise in the pact that I will take care of my family, and I will. Secondly was to do good by the will of God. Thirdly, and lastly, so I ask that you pray for my family, continue to pray for me, as well as my brothers, and our own little immediate family. Mom, we love you. May you rest in love in God's arms. In the name of Jesus, amen. This was Mom's favorite song. When her dad passed away, she would always sing this song on a daily basis. And we want to dedicate this song to you, Mom.
Thank you.
Tofu le tamata malona fascino mama. Olona winga. Ole tamata malona aina. Ole tamata foi malona no. Sifia. Ole alo e fascino ile susu ole usoli. Ole paia ma volunga la balea ile fio le matua ma alini ole farfitu. Afi fio foi usoli ma le launa tau sala ile faima. Olangi ma paia e tā ofi ofi ma mau ma pola pui pui e le feta reinga ma manu ia i la ua le whaima. Ai tei nāu ki tere a wā o mase whau o le mua au lea le tū mālo i teimi o le vitesi. Na soi fua mai, si fia ma ta afa i mase whau. Ae maliu mai i si arne, lima sifuru lima tau sa, lima masina, maso e lua sifuru. Nā mata nā siasi mai, Sifia e le Samoan Christian Fellowship i a mati o le luafe sifuma le ono. A ingo sifia ma uo o i nei lea sa malue a sifia. O le whanua le nei, o le maru maru le nei, o tangata nei, sa fesoa soani i a sifia e awa ngai atu. O le malanga mai e si ona tina o Vasati Fesiliper. Mai California e asi asi mai i le lua afes uono. Na mafu ai o na o mai si fia i le lotu le ne. Ua ola i na toi foi Vasati California. Ia ua o mai lava i le lotu si fia ma si anatama o Jemei. Ia manai tei neiti e tō rua o tui mawhale. Tālo sia a e leo le tō rua lea ua bāle ma vea ile māse māsos. O a berila ile lua afes fuoma. Nā vea ai si fia ma tō tino o le kare sia i Samoan Christian Fellowship nei. E maliu nei sifia. Ua tolu tausanga ma le masina tasi o mātou fui fui fatasi. O leo mai si fia na vaveo na o matea e ngase ngase I lona tino. Ai o kwa se fina mano I na ate le. O te iloa ia na ngāruema. Ngāruema fatino o na winga malana foai le kalesia a wale marama na maama sfia o lana foai a lea I atu. O se tina e tāpu wai tele I lea. Se tasi o na fia fianga a manosi. O le tāno anga whai tūspa ia I mea e tā ua le mātou au lotu o small groups. Whai lale small group o tina, tala noa ai tūspa ia, whetū whai ai a leo le aso hulu o le aso palaile. E le misi eski. E wha pe fō I mā whutama te talo o le aso hulu o le kalesia. Te mana tua ina e māsani e te talo sfia mo siana whanā. Talo morona ainga, talo foi mora mata ue kalesi. O se tina ngā lue tele. Ngase, ngase a ese le ngā lue. Si fia ole matua ale lei ala na vele bau. O oma e lua se furu tau sama o ua oma e tuis pa ia. E leo ni mea te tele I loa I tamata mono na roto. A mea e le ngata I nala iti a e fata wa. La mai hoa fo I si a mako wa au lo. Ke le I o mako finge le I loa vele wao. E I loa pule kasi. E I loa bari a kingi dima. A e I loa pere wau. E a kongo e fungi fingi fa peo kongo. Ale mele ma sani na li lo nito tele. O le anu le malo le tuwa e le a maka e duma I me fe yaf. You gotta be a servant and serve people. Ole mo kua vele vao o sfia I ngase ngase. E mawa aila na kuka. E le ngata ole breakfast ale a onga sa I tae a wasa. A o kai au le manu lu e whaele uli uli le. Te penanga ole sua ti e le anga sasa. Malona a wai le uli uli. Ai ngāse ngāse. Fitu sfulu ma untuku lotu iau te asi asi I ai tau saka uma. A le isi le pattern wa umai tau ina I lotu. O kamata mamai, o le ke ke lei o lako fatu le ngā ruenga le atu. A le au manuros, e ngā mawhapa I pai a fo I lea e pei kuku mamau. Ia whai a. O le kala le, ka mai tiki ngase ngase hoi le kū le. Le wafu I sa le longa mui whamua, whai a se I kālu. O se tina whoa I le atua manana misiona. Le ngata le loto I whale o le kalesia. A o whafu atu. O le afo, o le luafi, sifu ma le manu, teimi a le whao. Nā mata ai o nā outau lewa ai, I a sfia o a misi sfia I lea. Nā le teimi tonu lea o a mata o na whata o tolia, I lo nā ngāse ngāse. Se iau aina malia. Watu huo lama atawe, sifia mataafu. Ai alo so ifua pea ki tonu ole au lotu. Lana whanau, ai maise a ian ke mei. Manisi ole a inga saafi sili. Ilona so ifua au auma. Soifua ana leu. Malona soifua fatua tua ia tua. Ia maua aisona viina. Sifia. Ia iao na le mafutanga ili tino ne. Ua mato unisia ayo. Ai tau tonu o mātou loto i le tātou au loto. E te siga fia le lei le mea lea mātou te tau tonu ima. Ai malitus pa ia. O tātou uma o e whātua tua o tātou ola wa ia te risale. A ola i teimi whapenei tātou te whioti ai. E leo se wha umatia. Pei ole manatu o e le fatua tu. A ole manuia. A matanga ole ola fobi a te misa o Yesu. Sifia mataafa. Manuia tele la ufola watu. Ile fiana pa ia ole tua ele langi. Pe ama vae le po uiuri ole po. Pe atua nahi atu vasa o avenga mamafa. Mati ngā le nei o lama. Mai ama ua mati uli mane kalesia atoa i pimoi. Tātou toi feilo a se tai au fōu. I le whāba bau o le atua e le uma. Ona o le suafo Yesu. Amen. Pala watu mani pa ia ili tata wa ufia yaka ya tata utula ifatasi lungu. Worship team se yomai ya utula. Watu na iminute ia tata utitabuto maana tunatua. Finalization relationship must fear. Patule minute le tasite. To emana tunatua in memories of nothing. As well as paying our last and final respect for this wonderful woman of God, woman of faith, a mother, grandmother, and most important of all, a member of the Kingdom of God. Amaya tato minute of silence between us today and Julia on the worship team. Our God in heaven, among the multitude of us, He can easily identify you and know you by name, probably more than just a name. Because He created you and me. He created all and each one of us. He knows your name. He knows you and me. He knows Sophia Mutafa. But to the minute of the task, more feeling, no sooner than you know the best, more being on the test. suafa Jesu Kristo. Amen, amen. Tayo lang tanto ko lang ang may nofwa. Lalo ko may nafiyo mapahiya ay tuwa na sa ano ang yay tasyo na pinaluema. Sunga ay derifateawi at papineta ay ang mabitele. Mole upo le tuwa. O faithiawi na yin na ola fatasi masfiya tono neya lotu. All and each one of them of what Nakama nearly late in 18 hour month of my glory. Summa ya laupe pte.
Talofa. Wa o manatu le leita ao e ala ele tetainga mamana le ngama ko ia o le atua i le tato tusi mai le whengainga tu ai sa feita wina i le teimi le tona o te fia tau taramia a wase wha mafan whanana i le whanau sfia sa o roto ainga Safsidi o uso matuangane ai maise ia wauna le atua malona fuatua ia po o ngai o matua matua whare maru ia se ia o mainawa i le lasi lasi o le neye kakase i le salamo le nā e duas fumaltolu sa faitawina ai o ai ane ai le whapalangi nai o o itua o le o lawe pe palinana tu whātu. O te toi whaita wina e whapeala o i eo vauro leo leo mā moe o i ele ai se mea e mativa ai. Nā te awe awe le mea o iai le wā mua o te taoto ai. Nā te taitai ia te awe i tafa tafa o waitafe le mu. Nā te whaafo sia mai le ngā. Nā te taitai ia te awe i ala o lea me o tonu o na olona swafa. E ui lawa ina o savari le manu o le ata o le oti. O te le fefe lawa i se mea lea ngā waha. O oe tātou whatasi mā, o laula au malou tōtō, e wha mā whana whana i nei a. Te laula mai mea i la o ai mā au i luma o e ta mai a te au. O e wha o ina lo ulu le su au, o tau ma sua sua la pipu e moni. E muli muli mai a te au lean le nei ma le alofa, i a suma o lo ola. Mana ia ia upu muli muli nā fa maita amita. O te nofa fo in whanau i o wai yaso e tene lai. E tā ua pe a tātou maita wina le whātunanga ina o le nei salambo. O nā e umaloa salambo e lua suma le lua o na so o ilea ma le salambo lea. A whapela e tausaili se whaengoina o lau tarano atu le netaia. Whatama mai o au se i au tarano atu i se tarano anga whapela o le salamo a le whātauro. The sign of the cross. E le aise vao o lafu le mu. E le aivi mai tafe o tafe tafe marie. Ile isi tu atu po tu atu ale salango e lua sikuma le lua. Tato te le maua ai, le mai tafe, tafe tafe le mu, tato te le maua ai, le vao e lafu lafu le mu. Ae fatua tato maua lawa i la ua, tato feita wina, ma maea le feita wina o le salango lea. I le fenu pu mua mua al sa hamone lua sfu manua. Ai loa tu ae, loa tu ae. Se ae mea wa e tu lafu ai mai. Ai a te. Na umaroa le tamil na tavita I fenu pu le naaf, ma isi fenu pu ilalo ifo. So so ae marona fape ane. O yeoma la o lo leo leo ma oi. Ina ua mauti noa e tavita. I lona tarito nunga marona fatua tuanga I le telo fitao 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 fitao. Na maita wina ai e tavita e le pupu le ao ofo e atuwa e leo leo e atuwa. Na unofo matau mafo ufo. Matau kampea ina le taimi ao leo leo ma moe tavita e ma moe alona tamaa. Na ia fasi pe ina ai le leona masemi maile ma moe. Sa tau ma fai le leona e fa umatia. Não, ele está se achando, mas salve o rosa. Aí a fapela foi na feira. Não, mas também na lá e fala com a fecha lá. Eu na campeã ainda para na fatuça tu saína. Ele está e está aí na fatuça tu saína. Lá na rofa e mamô e lá na tomá. Mas na rofa foi lá e ele é tua e a que está tudo. A fapela. E eu vou lá, o meu demônio. E te tau ana tātou iloa, I mea nei o tātou iloa ina, pe a tātou mai te wina, ma o wina I tātou. Le tāua o le toto malini o Iesu Kiriso. Ai ama e tau mai te wina o pungi mulia nei salama. Ai whapea e tāwita o te nofofo I le whale o Iowa I aso e tele lapa. I lona experience ina o whenitāma whafita alu. E ia fapea I le ia sāmena o e tūra whai laua fesosua I mai le tūa. I nga ua fio mai le tūa ma fesosuani a te ia. Ma labe a ia o ia mai le teimi, mai teimi whenatā, I teimi sa tauaua I e umarona soifua marona ola. Na mai tauina I e tāwita na ia fapea. O Yehova, o loo leo leo ma moeo. E suafa leo le tūa. Masani ona tato fao maina. E sua falha o le tua yoga. So se vaena o le tuspaia pe a e feitawina e te maitawina. So se mea e te moua ia e sua falha o le tua o yoga. O ina e te moua ai o lo o si ai e le tua ferreina. O le sua falha o si ferreina le na o le tua maona tina. E aí foi logo, eu era uma luta afina. Mas ao que está em tu ruína, olha, está muito fácil de tua. E foi apenas a foto que ele está aí. Ou se ele é tua lá na Ferreira. Mas está todo tempo na mano na Ferreira. Mas eu está todo mundo no ir na Ferreira, não é na lama ali, está assim. Na lama aí está a vida aí na sala Ferreira. E é uma foto que não está todo. Ele vai estar indo se Ferreira e Opa. Mas está a vida. E o sia foi o ele ia ao Ferreira. Ele ngata o Franau a Sofia. A ole aí na ato o Sarfis Lee Tulo. Se ia o lago a ilana e cale sia. Mai tato. E a tato mai to wina. Winga a natura. O le salamo nene. O Yehova. O le suafa na o le atua. Na te osi ferreina, ai masani na tatou whawha mai na Yehova I prae. A tatou mātutivo ar ferreina ane atua ma tatou ia na te samia. O Yehova na te mai ar file mūn pe a tatou le to file mūn le tatou whenga manata. Ma tatou samaringa ene ne soifuala o loto wola, soifua ma tatou wola. Leo mai foi la ene ne asu. E ma fai foio na tatou whapeifu ma tama e pedo lea. O Yehova o le tātou leo leo māhoi. Yehova rohi e leo leo mai o ia I a tātou. Te loa e eivisi upu mai la fionga ane atu e le tusi lama le asalamo na e fapea e le tustawa. Pa mai ale atu alo te fasili sili ina lau upu nei loa o suafa.
Now, Se suafo se ainda,
It was a most matter. Our Lord's offer. The fact that Billy gave it. Not a tatayata. Not a tatayata. The mere tattoo, Lord, tattoo, is all in one. A tatayata to the alma of your life. Amen. Praise the Lord. Do we love and also value the one who learned to the Otio to the fifth love is a very young man? A wow, boy, that if I touch him out, I will not talk to him. If I'm half a family, I am. But I will love and also value the one who learned to the Otio. There's one thing to get hit by a shadow of a God, and another thing to get hit by a real God. Metallica, there's a valley of one more after the other. Rona Wima is a white habitat, if I'm a car or someone, man, my lord. Then I have to set up it a little in Nelly. My good pay lover will not go see a car. Ele money. Ele fa o matia ayo tato loto lo sosola. Ele fa o matia ayo tato la mona ayo tato mouni o segia. Eu ilava ina o sabali le mano le ato le oti o te le efe patamita o te le efe fea. O te le efe la fa esea. Na le fa tu se tamita fa maila me famta lama. E peyo se ata acta. E ui na mouni e ui na mouni le oti ay tato te le efe no a esea. Nanga lo so isu ane e ona na fa mafa fa nanga e si di atu na yala na yolo mato uku ma pes pese ma pe ona tato ai se kwa ma nale na pa iyo le atu ona te moli moli o yo to fa nanga mo tato boto ona ma fa i le ona tato mo wa ina fa mafa fa nanga moli le o ko tato ma dia e te iti ni o iya tato fa tasi ma Fai upo elima na fa mai e te rau mai mea e lau ai maa o luma o ehi ka mai a te amenda mix of his enemies. O mai tawe te o mātu tomo o na fili na te rau lau ina mai ai e lau ai mea le lei mai le tuko. Wa vea lau mai mea o leo te fai ma fili te leo te mātu. Ai le o mātu tomo o teiki fa pene. E lau la wina mai e ia lo na ama le lei. E lau la wina mai e ia le wha mafra whana ngai siri a tua na i os. Se wha patala ngā se isi la matuna. O ia na te tafe tafe le mu ina lo na file mu e ana e pai mai lo na ama pia e o tu whina lo mo tafe. And also in the valley, David discovered Olo o yaile toto'o, male la awa yeo. Na o tamata e matau ilia tua na te sabadia le ala lea, e ngake tis kaba ina le la awa male toto'o lea tua. E leo tamata uma na to te tis kaba ina mea rofa ia lea tua. Na o tamata e matau ilia tua. Praise the Lord! Na o tamata e na wauna ilia tua. Mafaila ama tato fapea fatasi ma. Tavita, si fia ma tato uma. O lana la au ma lona toto. E wha amafa na whana. Ona o mago yasu ia a seo na pai atu leo le la au pole. O toto. Ona i loa leo ma mo mei le aina. Leo o lata lata me lava. Leo leo ma mo mei. O inga ofa na o tato li i wha o. O inga ofa na o le leo leo ma mo mei. Ma yesu o au le leo leo. Ma mo e ofa. E tu ina tu foi e leo leo ma mo e lo na oa. E su i aia na ma mo e. O mai a yesu. E lomo fia e ma mo e. Le leo le leo. O le leo leo ma mo e ofa. A sa mai foi na yesu. Na wana ma mo e lava na te ilo ina. Na to te ilo ina. Ma la tu la mona ina. E leo ano, o ano na mão. Eu sou ele nem aço. Ele aí lava se isso e o anão é tudo. Ele aí lava se isso e o anão é isso. Praise the Lord. Or if I can now let you matato. Or if I can now no si matato. Now I have my love, I say, oh, my love, I'll let you know. Now Tabata love, I fatal to a terrible winner. The better I my own. Or you offer. Or look, they'll learn my mother. Tele, I said, never. But we are my letter. On our own stuff. Amen.
Being a little one, some mean I love it.
Thank you. Thank you. Olo na ya afu nene. Olo tau awa ina na tina taitai. Juliana na mao funga. Ole ato mufayati na namba awo tina.
Lobo. Dere kakua i soku pāo kupu. Nā a i soku wale mā mōna. Unou mana. Kua o mai mā sangi. Ia a kāko o mōri mā mīngā le aso fia fia o tīnā i aso fia. O pa ia mā mā mānu o ngei ai. O le ā le koe hoku jaisu nāko whakala. Ua ka oko lama a o se ala o oko. No mora. Na suma kakai, sa vinga ma le au fai ngā luanga le akua. Ua wha ma lo fai o fai ma. Ka te kai o ngā le kakua inga le nei kula o lasu. Lea ua longo ma lia i fika ngalo ai. Ua mō mārie e leao kō kisā. Ai ua kaka malama mai le ka eo māka ngō fia o lea kua. Ia au māne māka ngō fia o lea iasu. O upu wharahe au upu kō makau lea kua mō nama fika ngāne. Ia ka oko mai. Pa ia ia aina. Ia e kiu wai le sā ngei aina. Ngei o ka eo o aso o malama. Loga nua o se mako whawhakai. Whawhakai kele i lau sukar kai kai mone. Au whai ngā loga marpai o le kalesia. O ngore maru maru ka kuai lea. Lea ua sori ai. I lau tūle lea ma lau whaha. Whawhakai kele ua kaia ai ka wa lumar kuma mua. I lau whaha wala whakupu le kei kai hau. Ya, le mafukanga tigala.
Se oto pe ia le la amu na la. Ai o mua ma te o pātua watu i pa ia. I tu tere mai tu ta rari. Ai o le la kona tono le malama. O le paiteu re le. O le paiteu a pānau o uso. O le sama o sifia. O le la pātua tau pa ia.
Ya, alo le fuiko bage. Ka kua i le. Tudo bem, tem nem cara lá de fora, cara assim, mano. Aí. Tá, tá aí lá fora, lá para tu.
Thank you.
Kaya kuli, nipong kampo mo yung sa pau, leo ba? Sinisira pa iyo ay kani. Si Marco ay mafio pa rin yung usuali. Malo fayo fayo. Yawa le mafaka na kina. Atele yung fawalo ni kaya. Ya ay nipong fo ilihiyo maina wale fawalo mo yung kina. Ne kalesiyo. Ne Nah, faham apa dia hari ini? Afkan aku dari Malaysia. Yang waktu malu buat nak bawa, bawa baik fakta sih pulang lagi dia dua. Nah, faham kaya aku bilang faham apa dia waktu aku baik. Aku boleh sama sekali. Yang faham dengan dia orang hobo kau sendiri orang. Olha o facu, olha o farolado, e a gente anda para o lado, com mais nada, com o longo sino de sino, e aí daí, e diga aí a passagem para a galpa, que aí, aquele é o farolado dele. Mas com isso, o marco dele, o farolado, aí só o pau, e a capa é na foca. Se tem um bom rua, o cafaré, o fogo, o seu marco, o gato, a fia, fia. Agora, o branco, Fajir, ya. Alif tak makasih ni. Kaya malas. Dia fui dua dua kaki. Kita pun dimaksai. Ya aw. Kita awak beri. Kami juga dalam semua tempat kaya. Ya, orang orang yang semua ada mahu. Ya, awak boleh sepak bola di FIFA. Ia mahu pergi ingat dia kuat kongkong game malam tak kuat. Ia penuh kerajaan malam hari akhir malam kuat. Orang pasukan lagi ya sepatutnya.